Sesiphinde sahlangana ke embukeli kwazisi alishoni lingenazo indaba zayo lapha kuMaskandi. Bheka ngoba uKhuzani Dlamini mfuka Mpungose usephinde wayiqhatha lapha ePeople's Park eThekwini ngomhla ka 15 October 2002. Igcwalisa Spring Picnic ukubeke kwacaca ke kodwa uKhuzani ukuthi uyobe ekhetha iphela emasini ku top 10 abaculi abahamba phambili azo baqasha lapha. Uzobheka ke umculi onabalandeli abaningi ukwehle njalo kuze kuyofika kunabalandeli abancane. Kodwa ke abaculi bokuqala abazobe bewu 10 nabambukeli i-top 10 sikuphathele yona njengamanje wase senze kwalula savele sangena emapejini abaculi lapha kuFacebook sabheka ama-followers abanawo. Awuthule ubheke ulinde lakhe iqhawe ukuthi likhona yini. Uma ngabe lingekho umbukeli lakhe iqhawe kulo top 10 uzokwenza kanjani? Uzoya kulo mcimbi kaKhuzani noma uzokwenza kanjani? Mina elami iqhawe mele ngekho ngiyakuthembisa uKhuzani ngizomgqoma phansi ngeqolo cash. Nansi i-top 10 asuka sihlale kunombolo 10 sehle njalo sizofika kunombolo 1 okuyena uzobe enabalandeli abaningi kunabantu.
Kuhleli yena umdumazi igeza lendalo umfoka mhlongo ngabalandeli bakhe about 250,000 abamlandela lapha ekhasini lakhe lika Facebook okuyibona abamenza abe ngunombolo 10 kwi-top 10 yobumaskandi abanabalandeli abaningi lapha endimeni. Bese elandelwa umzukulu umfana waphansi olundi kwaceza yena ohleli kunombolo 9 ngabalandeli abawu 285 abamlandela lapha ekhasini lika Facebook okuyiba abamenza ukuthi ahlale kunombolo 9 lapha ku top 10 yomaskandi abanabalandeli abaningi. Umzukulu umfana wawo ke ama hit esimazi waqhulula unyaka nonyaka kwi album wasoyikhiphile. Kunombolo 8 kulandela uNtshoko ihobo shomfana kambambo phansi enkandla emshisandlu yena ke uhleli kunombolo 8 ngabalandeli abawu 339,000 abalandela lapha ekhasini lakhe lika Facebook okuyibo abamenza ukuthi ahlale lapha kunombolo 9. Emva kwaNtshoko kulandela lapha uCevu uzile insizwe yakhona phansi lapha empangeni yena kuhleli kunombolo 7 ngabalandeli abawu 348,000 abamlandela ekhasini lika Facebook abamenza ukuthi ahlale lapha kunombolo 7. Kanti ke emva kwaCevu uzile kulandela yona ke lapha inkosi yamagcokama ngabalandeli abawu 376,000 abamlandela ekhasini lakhe lika Facebook okuyibona ukuthi abenze ukuthi inkosi yamagcokama ihlale kunombolo 6 ngokuba nabalandeli abaningi khona lapha endimeni noma kubaculi bamaskandi kwi top 10. Emva kwenkosi yamagcokama kulandela imfezi emnyama imfezi ekhifa isakude ngabalandeli abawu 412,000 abayilandela lapha ekhasini layo lika Facebook ke imfezi emnyama yona ihleli kunombolo 5 lapha ngabalandeli abaningi endimeni kamaskandi kubaculi abalandelayo abathandwayo lapha kumaskandi. Emva kwemfezi emnyama kulandela uduma kahle madoda umfana odlala amahithi unyaka nonyaka alikhe owela mahala yena ke uhudula abalandeli abawu 476 lapha ekhasini lakhe lika Facebook okuyibona abamenza ukuthi ahlale kunombolo 4 uduma kahle umfana wamahithi unyaka nonyaka alikhe la mahala. Kanti ke faka duma kahle kukhona into encane madoda ye umfana wechalaga naye futhi oke wahlukanisa unyaka lapha ngo 2019 efika endimeni kamaskandi album yakhe yokuqala njengoba umbona enabalandeli abawu 561 abambeke kunombolo 3. Unombolo 2 wethu ke bafwethu omunye osho nge half a million yabalandeli okungumthandeni gcomelisha umfo kamanqele umfo kwaphosa konyanga kwenyathi ngabalandeli abawu 588,000 abamlandela lapha kwikhasi lakhe lika Facebook umthandeni gcomelisha umfo kamanqele umfana njengamanje usase UK oyomela umaskandi wonkana kanjalo namanye ama artist akhona lapha South Africa. Unombolo 10 wethu kuvele kwenzeka besingakulindeleke bafowethu ngoba uyena umculo wokugcina mangabe iqhawu lakho bongalizwanga ke siyacela ukuthi ulale ngenxeba liyophinde libe khona lapha kwigcwalisa iOrlando njengoba izobe ikhona kulonyaka. Unombolo 10 ke kuhleli yena uKhuzani King Dlamini mfoka Mpungose ngabalandeli abacela ku 2 million njengoba be 1 million 0.8 oku 800,000 ke lo 1,800,000 abalandeli abakaKhuzani abambeke kunombolo 1 njengomuntu ke noma njengomculo wamaskandi onabalandeli abaningi khona lapha endimeni kamaskandi kwi top 10 yomaskandi uthatha wona unombolo 1 uKhuzani Dlamini umfoka Mpungose. Mbukeli sacela ukuthi ukomente usho ukuthi ngabe le top 10 uyibona injani ngokwabalandeli iqhawe lakho lingenile na noma lingenanga. kukhona yini ukwenzelela ekube khona noma esikwenzile noma ucwaningo lwethu aluphelelanga asibenzanga kahle mangaba singalwenzanga kahle siyacela ukuthi silungise kahle silungise i-top 10 hayi ngenhlamba kahle nje konke sikwenza ngobufakazi obukhona obuphathekayo ungakhohlwa ukuthi usubscribe.